nye nyote mnaye waita wapenzi wenyu baby. Kesho mje nao kwa ajili ya chanjo kuanzia saa 1 mapema sana, okay?